Oh, Professor, one more Kodi. Order. Order. Kawacho ni order tiling. Professor Peter Nyang Nyong'o, Governor Marwa. Kinde duto mapio muomo. Professor is always with us. Professor oro joge ground 10 bendo biro limowa. Omiyo Professor nyasa ogwedhi. Ka governors nyo doke yero, nyocha giwilo deputies 10 ike tagogi. Tok deputy makisumo nyo tiyo gi Professor maber, magi chagi yombo kendo, akena dhia keth chik chagi dhi tamarade. Gino se chanda? Professor nine ber magi tamarade katangwen. Tokoro ber neno wili bende nika, bende wudi dalawa ka, tendu bende aduana gwele, mondo ubi uwo, nyo gitiyo gi governor maber, owila pimi. Nyathiwa pimi dia naimos jogi ero kamano koro bange ma torwako governor kose rwako governor to governor luongo nwa president kaito watika tika nyasao gwedhi eru kamano
ero kamano Jericho bura oe migingo oe baba obiro mondo mosudonge ber muma wacho e buk mar matayo ok an buk mar matayo muma kare prario gabich kisamo prangwen nigi mitimo ne chwech mara kagin kod tabu itimo na omiyo kawuono baba wuok mana Nairobi buore kobiro e dala mar Kisumo to kaongire mae gavana gi wajumbe duto te man ka gi members of the county assembly mondo wabwachung kodwa achiel ung'eyo ni wach mar pi maturo jonyando timore higa ka higa to ung'eyo bende ni higa mokalo gi higa moro machielo cha nosewachi ni giminyalo tim mondo mi pi makani odog chien en ni gero koru soin multipurpose dam nyo gole budget kendo adwa nawach ne jowa MPs mondo timang'owa odhi otem matek odogi e budget mondo mipima malo matero wako timang'owa odog chien uyie jomo yie oting'ane badgi malo kama mogi kawacho kama baba bech mogo pod tek chekosok tek baba dhi ridne wuocha kamba baba jowagi nigi nyithindo udi fis otamo kumetgo nyithindo ang'owa e skul waonge ang'owa fis odhi oridne oridne kodhigo oridne emomiyo nwadhi e maandamano to gik manomiyo wadhi e maandamano pok otim kata diwa kata achiel wageno ni bura manyo dhi bedo e kind jo Azimio to kod joka e sirikal mar UDA cha dhi bedo e yo madiera to kao kamano to gima baba wache mwadhi timo donge kamano ere jomoyie kamano ting'ane badgi malo mogik mogik kabisa ni wacho ni kitiyo no ni tatamala dek igolo gi thuon ni dhi gergo udi mondo gikwal mondo gikwal uyie koso udagi uyie koso udagi gichaki wacho niya ni gigolo mondo nyathi ka nyathi masome mbalariany ochul fees to unuonge pesa mudhi chulogo fees udagi koso uyie udagi koso uyie baba konywa dhi ridne wuoch ang'owa nat donge kamano adwa ni kola luong ngire mosetiyo matek ung'eyo ni kaunti nyosebiro ka mokelo chiemo mang'eny donge kamano ere nyamoro kowargi bedo ting'ane badgi malo ngire
asante sana ero kamano kakadho kuom baba jokanyanamu ntie mumor muchiek aneno kuchiek adier uwinjo ano kadwa mere konga kosa wach no kadwa mere okonga okadwa mere konga kawuono nikech wan gi wendo maduong' kendo mwadhialo okamano adwa wacho gik moko ariyo kende motegno mokwongo uneno ka wan gi shida to jatelo maduong' mar piny Kenya mobiro ka ena baba Ruto bobiro ka pamuru ni baba wa Bwana Yesu asifiwe haleluya mara ariyo adwa wacho kama Awinjo ka jomoko wacho kani kia jomoko.